Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngokunjalo bazo baphulaphulike lapha ke siza nomba ke lo mba ke ngumba ke othe wabeke uadreswa pha okanye ke ucaciswa pha uAce Ngcobo. Niza mkhumbula uAce Ngcobo njengowaye okanye kwaye ngusompempe omkhulu kwela lapha ke eMzantsi Afrika. Uthe ke makacacise ke kule meko okubana ke kudala ke umqeqeshi weqela ke leStellenbosch pha uSteve Barker ekhweleza ehlela uKaizer Chiefs ebeka izityholo zokubana ke iKaizer Chiefs ithandwa borefri and iKaizer Chiefs orefri bayenzelelela ayiwini ngokubi wina iwiniswa phaa ngosompempe emva kokubana ke iqela lakhe lithe labeke labethwa phaa yiKaizer Chiefs ngo-2-1 ekhalazela ke imeko yepenalty ekhalazela ke imeko ke ye-red card ke ucoach kabo phaa weStellenbosch. Uthi ke umlumzana uAce Ngcobo okokuqala ufuna ucacisa into ethi ke ipenalty phaa yeChiefs neStellenbosch uthi ke yipenalty futhi ke ikhona ongathi yaba yipenalty le aphinda athi ke emveni koko ke umfana ke kaAce Ngcobo aphinda abeka into ethi ke i-red card leyana ngaphandle kwamathandabuzo urefu right phaa yi-red card ngenene nanganyaniso akho nto irongo phaa yenziwe ngusompempe. Watsho ke cacisa kwizityholo zibekwa phaa iKaizer Chiefs wathi ke okokuqala yena akazibethetha into eninzi, zonke i-red card azenzeke mhla kudlala iKaizer Chiefs nezitimu ibidlala nazo bona bazipicotha bazibona into yokubana bekufaneleke into yokubana ke usompempe oref bazikhuphe ke ezo red card. Waphinda wathi ke nee-penalty ezithe zabe ziyavela kwakunyanzeka into yokubana ke oref bazikhuphe ezo penalty uthi ke akazibethetha into eninzi ke enguAce Ngcobo into azayibalula izothi ke xa uref ebona into yokubana ke umdlalo othile udlale kakubi noba iKaizer Chiefs ibidlala imidlalo emibini iphindaphinda okanye imidlalo emithathu ilandelelana, xa kwenzeke ipenalty kuloo midlalo emithathu ilandelelana kunyanzeka into yokubana ke ezo penalty bezipenalty manyani akho nto ixoxise oref wabazikhombe echokozeni. Xa kunyanzeka into yokubana osompempe bakhuphe i-red card ke iimatshi ezilandelana noba kudlala iKaizer Chiefs bokudlala Orlando Pirates noba bazikhuphe iimatshi ezilandelana zide zibe yi-5 uba ezo red card ziyinye nyaniso mabazikhupha sempepe uthi akho ngxaki lapho uthi baziphicothile zonke ke zo red card ke zaze imidlalo kacabaka abantu bayikhalazela idlalwa iKaizer Chiefs uthi ke zonke zo red card yena uAce Ngcobo zibona ke zazifaneleke into yokubana ke zibeke ziyakhusho. Utsho ke pha umlumzana uAce Ngcobo ke baphulaphula thina ke silibhola lethu sigqibezele ngelithi ke andiyazi le nto akisuka phi le abantu bayilandelanga iKaizer Chiefs bayileqanga beyileqa ngento engavakaliyo ndonqina usebenzisa ke igama elizoba rongo kona bayileqa ke ngento ke enganasihlahla baphulaphula ngoba kuzawuthi ukujonga xa ngumntu oyazi ibhola kunyanzeka nokubana ke ungadlala iimatshi ezimbini ezintathu nezine ezilandelana ukuba kwenzekile loo timu ezo timu udlala nazo zabe zidlala irafu okanye zabe zidlala kakubi kwanyanzela into yokubana usompempe bakhombe ipenalty echokozeni akho ngxaki lapho. Umzekelo uyakwazi urefu ukhuphe i-red card eziyi-4 kwitimu eyi-1 ngelanga xa iiplayers zaloo timu zingamameli, uyakwazi urefu ukhupha ipenalty zide zibe ntathu ngemini ngematshi eyi-1 xa ke iiplayers zaloo timu zidlala kakubi ngaphakathi ke ebhokisini. Andiyazi le nto yokucaba ke iKaizer Chiefs kuthiwa yenzelelwa borefu kwabo zawuthi awuthi ukujonga zonke ezi penalty ke bekunyanzeleke into yokubana kusempempe bazikhuphe zonke ezi red card kwakunyanzeleke into yokubana bazikhupha ngoba zonke eza players ke zazidlala kabuhlungu zidlala kakubi futhi ke no-goalkeeper weqela kule Stellenbosch naye wenze into okumele bakayenzanga yakhoka nento yokubana ke kube yi-red card. Andiboni ingxaki lapho mna baphulaphulikani ke ningene ke nani ke nike nisho okubana ke nina niyibona njani le meko nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.